Dumelang he ba Sotho ba batle. Ke a gola le selutlwile hore lefapha la tsa lehae, Department of Home Affairs ya South Africa e se butse bakeng sa di application tsa Lesotho Special Permit. Me ke la ka bona batho ba bangata ba botsang dipotso tse ngata ba batla ditlhakisetso tsa hore na ke eng e sebetsa jwang, e botlo bulelwa bo mang, ho fihlela neng jwalo. Ke a gola ntho ya pele e sentse e tsebahala ke ya hore dikopo di butse ho tloha hona jwale jena ha re bua ho fihlela mafelong a March 2020. Ke tsebile ho bua le tona la tsa lehae, Minister of Home Affairs e leng Dr. Aaron Motsoaledi, mme yena o tla fana ka ditlhalosetso. E re ke qale ka potso ya pele e Basotho ba ne ba ile ba e botsa hore na hana Lesotho Special Permit ke eng.
Yes, indeed, the cabinet has approved the renewal of the Lesotho Special Permit, which was issued in 2015, because it's expiring on the 31st of December this year. There's been a request to renew it, and the cabinet has approved that. Yes, Ntakwana, there were two special permits that were approved by the South African cabinet in the past. When the upsurge of people who were coming from other countries came to South Africa, and there was a large number of undocumented migrants, and they were clogging the queues at Home Affairs, the government gave two special permits, one to Zimbabweans and one to Basotho. What special permits means is that you get all the people who came illegally. Instead of going through the other channels of being processed, you give them a special permit. It is special because it allows them to stay while they were supposed to be illegal. It legalizes their stay, but it does not necessarily give them all the other privileges of, for instance, of refugees, etc. That is called a special permit, and it was specifically given to Basotho and Zimbabweans. Now, the Basotho one is expiring on the 31st of December, and there's been a request that we must renew it, and that's what we're doing. Well, they are allowed to stay in the country, look for jobs, and do all the other things that people can do, but with payment. In other words, let me just say, it allows them to stay while they are supposed to be illegal. They won't be arrested while they are inside the country. And the belief is that then they will make use of that period to normalize their stay through the other normal channels.
Letona le hlalosa hore ho entse tumello ya hore ho ntshafatswe le Lesotho Special Permit, mme batho ba tla fuwa monyetla wa hore ba e ntshafatse ke ba sentse ba na le yona, ba buletse ho tloha hona jwale jena ho fihlela ka March 2020, mme ha o na le yona o tla dumellwa ho sebetsa, o tla dumellwa ho ithuta, o tla dumellwa ho tsamaisa kgwebo Afrika Borwa, empa tebello ke hore ka nako eno o tla bontso o etsa metjha kapa o nka metjha ya hore o tsebe ho applyela di-visa tse ding tse bang di teng Afrika Borwa, mme ha o na le yona o fumana nako ya dilemo tse 4. Hono ho bolela hore ho batho bao e felang hona jwale tjena ka December 2019 ha ba applya ba tla boetse ba fumana dilemo tse ding tse 4 hape. Potso ya bobedi e kileng ka e fumana ke ya hore na batho ba neng ba sa ka ba etsa dikopo lekgetlo la pele na ba dumeletse hore ba etse dikopo tse ntjha hona jwale.
This is a renewal. We are renewing those who had a permit. And one of the requirements is that you must produce that permit that you are allowed. We are not opening new applications. We are renewing those who had special permits before. And we are doing so not because we are closing people out. Takwana, when the special permit was opened in 2015, only 91,000 people came forward to collect it. We are now getting information that there were actually 200,000 people who were in that category, but they never came. It said that they went into hiding because they believe this whole thing of special permit is a ruse to come and deport them. And so they went into hiding, and only 91,000 were given. So we can't keep on going, forth and, backwards and forwards on this type of thing, and say we're opening, and then you go into hiding, and then you come and ask. So we issued 91,000, and we're renewing those. Anybody who did not come at that time, we actually don't know what stopped them from coming.
Letona le hlalosa hore ha jwale tjena ho tlo bulelwa fela batho ba ne se ba ile ba fumana Lesotho Special Permit lekgetlo la pele. O boetse o hlalosa hore Basotho ba ile ba fuwa monyetla empa ba ha ba o nke, ba bang ba baleya ba nahana hore e tla re ha ba etse dikopo tsa Lesotho Special Permit ebe ba di photo ka ba khutlisetswa hai me Africa borwa e ke ke ya boetse khutlela morao hape ho qala ditaba tsena botsa hona ho bulela hore ha ba uno sa ka wa fumana Lesotho Special Permit pele ha ona ba le monyetla wa hore o apply hona jwale ho ba le hoetsetswa fela batho ba 91,000 ba ne seng ba ile ba e fumana me o bontsha hore ho ne ho ile ho hlokomela ya hore hona le batho ba ka bang magolo a mabedi a dikete 200,000 ba o ka morao ho hore ho fana ka Lesotho Special Permit ya pele ene e le hona ba hlahang ba bontsha hore le bona ba ya e batla botsa ya rona ya boraro ene le hore na ho ba neng ba ile ba etsa dikopo empa ba qetela ba sa fumane Lesotho Special Permit na ba loketse ho etsa jwang ba bang ke ba reng passport tsa bona di latsa senyeya ba bang ba re di passport di latsa lahlea ya re ha asaya a ntse ana le receipt ya ba hafu Lesotho Special Permit ho ba ne o na sa tshwere passport e fapaneng
Well, I'm not going to be able to give generic answers to different problems. If people have got particular problems of passports, IDs and all that, they always come to us and present their stories. So I can't say for those who lost a passport, this one who misplaced it, I can't give that generic answer. People must come because they seem to be having individualized problems.
Atamela le faphala tsa le ha Africa borwa mme o etse potso ya hao batla o araba go setseng ke gore o tsebe gore go ntshafatsa le Lesotho Special Permit ke 1090 ke yona tshelete o lokelang ho lefa gore o ntshafatse le Lesotho Special Permit go potso ke gore ke bakeng sa batho ba ne sentse bana le Lesotho Special Permit ha hona ho amohelwa dikopo tsa le Lesotho Special Permit tsentsha